Okay. Okay, your life.
Okay, so Ndivan, I know no Umunnachi. Oh, we're not trendy. Oh, one for an umbra called G. Nah, in our airbag, no keta. We have up to 4,000 yards.
7,000
now. Wow. Okay, so as of last two weeks, he was trending. Oh, called Gina. I see, Kai, I ain't wabundi ABS. Kai be a follow. Kai give on one game motapa. Oh, in our zone, okay. Emma make a come put 10,000. So, oh, yeah, in your no keta, eh? Just for the sake of people who don't know you.
Yes.
Kowana your name.
Okay. Apambo, the cheers on you, bitch, you feel careful. I'm on your Umunnachi. Bologna is a fair world farms. The no Umunnachi. So, fair world, kunu no na keta.
Ichi. Anya nega ya fwa. Kowana, you can hear na geba. What's going on here?
If an ageba, abona, I ecologia na ba. Because na ye melo research. We chop that ecology na ba.
Kamma. So, you just help me get there.
Kamma kale ekonana. So I work on ya. If I borrow a time near me for a kita, Messiah, I am a woman kiss in Arrow, Garmen Cable, and Kita Kita. I confirm going to Ogana Gaga. I will decide exactly. I mean, a border line. So now, one plot of land that there, but if I cut a labor, 7,000 tubers of yam.
Okay. Ndibai Kita no, Unayana, but di cheated the ever. It's a Bianchi negotiation. I don't have any map back. Oh, we have the name back.
If I bo my new etching yellow, Nima, oh, my new paper. Sorry.
Okay. You got come right the process. Case you are not called. Yeah.
I wonder if you're quite to a new Sikwa Kanana. Go Sikwa, where dear ba. A malady is a cojinana. It will have a cause where the neighbor. And if it is each of an aja, this is about the name map. My new the name map. And what if it is each and it is a can map.
Oh, okay. So, upon that, more at your echo, jink and kitana, but you didn't need the cassette.
If you need the baba, then aja, then I'm a new. And then I need the cam, a treat, yeah.
O kan le treat the G.
I treat the G ma kan won lo e mo ife na tagase the G. So I treat say ka won ike ikwosete. So ka won ike grow up ma ko to lo won lo ma ki fe erbe ta busie.
Okay, it treat says ka ha gbe.
Treat e ni treat say na. I treat here for 15 minutes. Then the work ta say pass aya na no uno oko 24 hours is after. If you don't know the G.
I can imagine. Upon that, can we learn? Or so Sunday, or Ubo na Kongusia. Anybody can do it. Right?
Yes, yeah, maybe we are not doing it.
Upon that, I can't be Jesus now. Check on our zone. What about what you are in it? But I have a procedures. What am I supposed to do next?
Yeah, if you remember now, you were here 3 years in the G for nematodes. Yabo Umuaru and Ataji. We're treating there with fungicides and insecticides.
No.
Can number on you. A treat is there. A passania no. A passania no. Or cause the HZ. I call G. So I call the IGF.
So I'm with that back at that.
You were tap.
Wunaja. Okay.
Yeah, you were tap. You wouldn't have a treat yeah. It is the
Jiggy.
It calls the Jiggy. It is your manual.
Okay, man, I'm only enough for Gasseva. It's not for our conny.
If I have a mulch, if I had a TMO chair, Babo, I did show an Abdel Chani member, dry aja. Oh, Makaka, I'll quiet for Gassini immediately. So, the Pana, now I'll quiet. No, they no cover that back. Can wrap you where I'm wrap you dry, Ajadi Nime Nike.
Okay, can you joke? Can I see us? What inspired this? Can you make it you a check for Tiamaka and Cabbies is the end of fear or catch us in Ampara or Budu Nigeria? No, can you make it you a check for Tiamaka? Now, hey, I'm for me keep continuing map.
If I'm a liable now, In case they bona phone so buna agakita na ubuda ebo Nigeria. And all ubo to you find aga within the herdsmen. So funa on a man the mother cosia effect. I seen if you tap by the fancha. So when I check him by, see, can if I make good if I happy, isn't so well, Lotana, Akobugum Gina, Akobugum potato napa. So Marana, potato Naji, one and when Sina, Akoja napa. Now, also, a lot of problems. Also, a problem, herdsmen solve a problem, space. Makana, Akobugum Gina. More than 15 plus of land, even cotton will ever have 6,000. More than a Mbia Fokana, a corner, even cotton will have one plot of land with 7,000.
7,000?
7,000 at one plot. Man, 15,000 and collapse, even cotton will ever 6,000. So, more than if I have the way to go. If I saw Nsobu or Nsobu saw Erika. So makaranka kita okamu iko jina ata kali iko jina ana
ema e onwo kisi we arrange chai ndi ban I can not quite na nke nwoke koji na akpa ina yeba ni na nke tosi na ji a erugo 7000 so bu no ajuju inwe I join na comment section ka I join ya koza obu no o ga amasi gi ka kuzie gi mo no o ga amasi gi ki koji nke gi na akpa ejo na igazagia tupu ayana wara ajuju onwo kisi we so charge ya idowe enwe space idowe onwe he me for no just enwe bag
ife mele ya bu na twice we do this here bu I do the here ka enwe ike all easy ilu olu na ka all easy also it itinye steak in ya ka enwe ike ilu ge ba choko oligo ya bu on wo kwen so go putan I we ki asoleti area nso bu aputa so makana ye ti kota pancha ni no no ay we na be se je na alu olu de de o nya ka iji we secretary se ya ti ze e ba ye si na aga
okay I da fun jigi I da futa
un ha
so iya ima no na abu mi ba iko ji e weru osisi we well, we go to our quality man again. My bow,
yes, even the way Chaputia Abuna. I am Ambia, may we fear our grandfather as a man. Umbefaman came Bunkefa, the cheaper. All the cheaper Kalia auto sita. But I am no man awful iPhone and car. Kwakama. Even the devil's hair back at our at home. Obon, if I could get it, could get it when ever old
woman.
So, on that, then no coffee also. I can eat you for more. I can eat in your packet more, no coffee. Go away, where you care, come, and my own also problem. The manaji, manaji will love a sun loving plant cob. And at the same time, I'm going to buy no coach. I'm one of the man. So if I can hear you, I will say.
Okay, or would the job on a cana come on? Cone one, he gets you a potaja each. Ever bunny put a raja, mayona, jiggy get off. Emma, no, my banner, I'll be a sinner. No, the jar them off for manna, na gin them off manna. Or ever bunny for a jack put it in my new. Cone webber DJ gate.
Okay, so now, if Emily Abuna. Mbebo, ndi madilo ni ife neme ife jeto wa aja. Mana science agwa wae, na aja emoro ifu aja na contribute ni ife obo na apo crop. Ife na contribute na ife ito, abora aja, ife na contribute ife ito obo. Di nutrients di ni ime di aja. So, makakite emwe guiba na apo no no ibo, hydroponics. Hydroponics how soilless planting. So if you gonna add your drone involved, and even in our corner, a more fuma. So I didn't worry if I jam where to do with if I call our coime. So I job on
other conditions.
Yes, I job on it. It's an email by your work. Even my time over the nutrients in the image. Aja.
Never in Anogia. I job on it. It's an email by TAG. tie nutrients ndị ọzọ ya chi tie ejighi na ọ ga-amị nsị ka njọ ndị nke ị kọrọ akọ ịma na nke awụzi anyị afụbe product kee ka ji gị ji pụta anụ ka ịka ọ racha ịmaga ụdị ji anụ a na-arị na nke ụdị anụ anyị na-ego n'afịa nnukwu ego
ndị megwere eme wa ọkụrụnụ bụ nnekwu ji ka m nwetasịrị
n'obere
akpa n'akpa ji ọbụla togidere wee too ka akpa nnekwu ji ji ọbụla togidere wee too ka akpa sibenta bụ nnekwu ji ka ọ bụ so anyị emego ife a kwa arị tọkịta maa na ọ ya wọkụ ọ bụrụ experiment ka anyị na-eme ife anyị na-eme zikịta bụ ife dị satin yes maka ife abụrụ experiment ọ bụrụ experiment anyị eti ude ego a anyị emego experiment gafee maa na ọ ya wọkụ na ọ na wọkụ
nsị ka njọ mmadụ chọọ ịbịa kịta ka ịkụziere ya ka esi akọ ji na akpa ka ihe ọ ga-enwe ịka kụzikwa ka ọ nọbụrụ ihe niile ịmụ ahụ
onye chọọ abịa kụzie ọkwa njele Edo steeti nwanne nyaa and the invitation of the ministry of minister of agriculture nye kụzi ndị Edo ka esi akọ ji na akpa o butere na m ebidoro na Anambra mana Anambra bụ obodo m ebe a ka m ka ebido mana ọnụ ndị bụ ụzọ kpọghị so eji nje kụzi ịba n'obodo kụzie dia famas maka ebe a enwe nsogbu hesmen so yes onye bịa hia chọọ ka anyị kụziere ya anyị akụziri ya infọmeshọn anyị niile ọnwụrọ nke anyị na-eke ifụta na sel bọt ife ka anyị mkpa bụ na enwere fu sekuriti na Anambra steeti so
ọnụ nọmba gị ọ bụ na o nwee chọọ ọnụ
onye chọọ 070-157-00765 ọkpọ anyị na fon ọ bịa anyị kụziele ka esi eme
emechakwa ị gaa na kọment seshọn anyị ka ị drọp nọmba gị ndị be anyị ebe anyị nọ ka bụkwa Fairworld Farms ihe anyị kafụ bụ ebe a kọọ ji na akpa ụmụ nke ị gosiri anyị kịta anụ a olugbu bịa na ka ije fon dịka anyị na-agakwa ka ije fon bụ enwetakwa akọdịtị ị gwara anyị na enwekwa pond mmadụ ga-erentị kọwara anyị
so ebe a bụ a platform ka anyị kreti na platform a ife anyị mean by that bụ na ị abịanwa ebe a rent ye fish pond dị iche iche irentịrị pond itinye azụ gị na azụ gị n'ido ọdị iji ịmụwa ka esi azụ anyị asọ ọbụwo gị problem a bikos anyị nwere pepụ ụma ka esi eme ehie so ibe niile ime bụ irentịrị pond anyị tinye azụ gị tinye ibe niile dute nne azụ gị anyị awa pepụl azụgharịghị azụ gị mgbe anyị enyeghị access to kamera anyị nwere kamera so ebe a ị na-amonitọ ibe niile na-eme ebe ọbụla ị nọ n'ụwa ị nwere ike na-afụ ya life everyday mgbe ọbụla iji chọọ so anyị nwere pond anyị nwere etin pond ọsọ anyị nwere ana ebe ị akọ ibe dị iche iche ma ji a ịchọọ ịkọ ji n'ebe a ọ bụrụ na ị nwere spesi bịa ebe a anyị enyeghị spesi ebe ị ga-etinye ji niile ọdị iji amụwa ka esi eme anyị nwa etekigo the suffering for you anyị amụtasigo anyị emere ya fri
pond
bịa ebe a bịa rentịrị pond tie azụ ya
nke
a wụ n'ọkụ ịchọọ ịbịa rentịrị ụlọọkụ tinye ọkụkọ gị dị sure na ọ nọ na secure environment
ndị be anyị nwekwa ihe ọnwụ ihe mfụ izizi taa si ka ngosi unu bịa ka anyị gosi unu ọkpụ na afụ ka akwụkwọ onugbu na-adị unu abụrụ ọkụkọ mba mana ụzọ bụ ụlọ ọkụkọ ebe a bụ ndị be anyị ga-ekweta na ihe a bụ olugbu ndị be anyị na-egodi nke onugbu ra ihe nụ ka akwụkwọ onugbu ra eze ji ga kọwa nwụla ike ka isi wee nweta nwa onugbu ruo na
yes onugbu a ị na-olugbu anya akịrị ị ga-afụ na olugbu a nwere anụrị nne ọ bụrụ ụdị onugbu ị na-afụ ebe sọrọ gị ọ bikos na ebe a bụ farm ọ bikos na ibe anyị na-apratis ebe a bụ agriculture in the best practices so onugbu akịta ịpụ kịta onye product of good practices kpata o jide etu a so iwere onugbu akịta jee kụọ ebe ọzọ pepụ na-abịa eburu stem a ndị na-emepe onugbu farm ọ nwere ndị nwegasị onugbu farm ebe dị iche iche so ị na-efụ na akwụkwọ onugbu papel mpe mana akwụkwọ nke a buru ibu so nke a ị ga-aka leta nke ego karịa ndị obere akịta afa debesi n'ụlọ so and ebe a ka anyị develop ya
mara ka njọ
Operator fertilizer, and we even have good practices in agriculture. So if any nine member, we do the best practices any day. But where they two OCD. Oh, we already know there. I phone I wrote them. Oh, because now we live in the Leoja. I wrote them.
I'm calling Tower. My mama go meji. He can't tell you. Hey, we are going to be the very. Oh, we're singing. I give up one number. 20 goals. And I give Jimwa. Okay, I'm going to get to one.
Number is
07 01 5 7 0 0 7 6 5.
Oh, you know, and what was the phone? Choi Ju Kuya, Beke Koi, Sicho Teba. Eba, but no Umunnachi, local government area. So, Ebata, no Umunnachi, Ijo Fairworld Farms, Ordena number 1, Anyebunan Close, Agofia, Nankwele Umunnachi. Eba, headquarters side. Don't I work as a farm, say, baby teacher, man. Ever I see Bido about headquarters side.
In the by, Uno Afugoni, on AKBS, you were ga, and the Beke, but Thor, na Fairworld Farms, Umunnachi, the Terrania Bible, case you were call up to 7,000 yams, G, rue 7,000. Awa. Who? I was 99 years old. I got a good water. I nature. Eno. I was quite nature. A guy, if you had a good G, or I need BS, but I want to put on. I have called again. Dalo, Maka, Israel. Thank you so much, SDG. Dalo.
Thank you.
Dalo.
I have a good one.